Wayi Ne Ho Adi Atrebio Woyen Enthra Benmu Amakomanyi Natoye Yehowa Dom Susa Foyeni Yaku
Yehowah.